Pala pala na le die itwaletse go ya mmino hip hop le moradi wa fashion Riky Rick Makhado. Ba kholofetse gore ba tla o boloka bogojwa gagwe go ya go ile. Makhado o thumile go tsebega kudu ka 2014 morago ga go lokolla legala la senyele nofukwa. Ngwaga morago ga moo wa lokolla albumo ya gagwe ya mathomo Family Values. Go se go ye kae ke ge e fitlheletse maemo a platinum. Molaetseng wa go laelana le yena mmaago o rile wa mo lokolla gore a ye go ikhutsa.
I want to thank you for the opportunity to be your mother. I want to thank you for the lasting lessons that I learned from your vulnerability.
He was
their protector. He was their biggest fan, their Mandalorian, and he will continue to be.
O lebogile balatedi ba Makhado ka melaetsa ya bona le go mo amogela ka seabeng a le sona. Riky Rick ebile ke mothei le mongwe wa Cotton Club Records le festival ya go tuma ya mmino wa hip hop Cotton Fest. O sia mosadi le bana ba babedi.